bakunze ibintu bibinda baramusa nongera kandi nkabana mwiriwe bivanye naho muherereye muri kano kanya nko mubize rero umugwe sekwiraga kugwinamba mu rugamba umaze iminsi ukukorera imyimenyerezo yo kwitegura inkino za Sekafa zigiye kubera mu gihugu cha Ethiopia muri uko kwezi kwa mukakaro tukaba turi kumwe n'umwe mu bakinyi wo mugwe sekwiraga kugwinamba mu rugamba batarinze imyaka 43 nawe nyine araza kutubwira carrière yiwe y'umupira wa maguru akaba yitwa Alex araza kutubwira numwe mubana basanze bakina neza bakinisha ukuguru kubu bafaga basanze afise n'umuvyeyi akabasanze afise na sogokuru wiwe yigeze gutwara ishira hamwe gumupira wa maguru reka twumvirize ama duce tugaruka mwitwa bande
jewe nitwa Alex Jeremy Nukuri
wavukiye
je navukiye ngai Bujumbura kumusaga yego muri igiye cha 2002
kwabonye wahamagawe mu mugwi nsekiraga igwo inamba mu rugamba watarinzi imyaka 23 Alex carrière mu pira maguru wahitanguye gyari ufise imyaka ingahe
je carrière mu pira maguru nahitanguye ufise 6 ans naringa mu Burundi muri Entente Sportive mamuzi ya mu coach Dominique
Niyonzima
yego niwe yanyantrine kuva nkiri muto yego niyo papa yantwaye kuko nena mu bwingo ndakunda football cyane
hama uvanga uja mu mugwahe
cyamvangaha umva na game mu bihugu byinshi cyamvangaha ndagenda Burkina Faso i Burkina Faso twanwara muri team muri academy yitwa Salitas Salitas busanga mu yitse kuko irakina ama African Champions League hanyuma mvuye Burkina Faso twanwara hano yitwa ngo Moldavie. Moldavie niza umva za penye ne ziri imande za Russie. Hari yacankina muri club yitwa Dacha. Club y'abaruma. Vuye muri club y'abaruma tugenda Cameroon. Cameroon nyine nafashe umwanya ne barakorije umupira ndakinera Academy ya Tenedo Yaounde, iyo Academy yitwa Lausanne. Lausanne ndamara imyaka umwe canke ibiri ndagenda n'ahandi bitwa ngo Semence. Barankosora neza umupira. Hanyuma igeneko ndakira umupira ishuri kuko nakina umupira ecole americaine ya Yaounde ndagenda turakina umupira contre le U23 ba Cameroon ngiyukina hariya umva Rigobert Song yari entraîneur wawe ngiyukina hariya ndakina turakina Rigobert Song arabaza niwe mutipe ni wahe acavuga ngo uyu aho ngo ni mu Burundi akina mu ngaha nyene mu Burundi akina ngaha Cameroon yiga ecole americaine avuga yaho fumpitse uvuga akina football kuko icyo gihe ibyigwa sinabiraba neza yari iminduru na papa nyene
wakunda kwiga wakunda
gukina yari iminduru na papa kuko icyo gihe rero Gobert Song agenda kurondura umushoferi wo kwishure nyene umushoferi arabwira papa avuga bwa bundi reka ndabikunda umushira w'umwana muri football nkuko abikunda
ufise imyaka ingahe icyo
cyo gera ifise season hanyuma ufise mu ma 17 gutya anye cyangwa 18 navyo nibuka neza papa chandondera babaje kuvuga na Rigobert Song papa chandondera ekipe nyene yo muri South Africa academy ya Pretoria donc bavuze ngo imbere yuko banyemera bavuze ngo bwizo gufata mwizo kugenda nkagira ama test donc nace magare kishure n'umwaka umwe ndasubira inyuma umwaka umwe naca iri football ndiyantrina cendagenda ndiyantrina ndagira ama test cendabishobora hanyuma rero nuko nyine nacine cingo mahari ngaha hanyuma muri university ya Pretoria nuko byabaye
ama muri kintu giyukina mu mugwahe
muri kigiye nkinira university ya Pretoria ndi mu mwaka wa nyuma w'ishuri nuko navuze ko baswije umwaka umwe ariko naco nkinira university ya Pretoria
ego wahamagawe mu mugwi nsegukira gihugu w'inamba mu rugamba abakinyi wabonye abakinyi wasanze hano mu mugwi nsegukira gihugu w'inamba mu rugamba wababonye gute imimenyerezo wayibonye gute
ete nabonye amantrena mari ya sérieux amantrena mari vigore abajoye n'abakinyi beza nabonye abajoye ntungana kandi birangyohera kubona Burundi bahamagara abajoye nk'ubu birerekana ko tufise kuno vuga fituri nyene Eh niko nubona.
Amande yo guhamagarwa mu mugwi nserukiragi w'inamba mu rugamba watarenze imyaka 23 ufisi ndoto yo gukinyira umugwi nserukiragi w'inamba mu rugamba w'abakuze.
Ego na kindi gihugu shaka gukinira shaka gukinira mu Burundi kandi nuko nyene. Namwe no shaka kumenya ngo yaha gukendura kinye mu Faransa canke Belgique canke South Africa oya. Mu Burundi sa 100%.
Wabuze umupira w'amaguru mu Burundi canke abakinyi bo mu bakinani wacu.
Je umupira w'amaguru mu Burundi sindabura bacane kuko navuye nga nkiri moto fise mu mawita ariko abarundi bakina hanze ndabazi abonzi nyine ni ba Gabriel Bigirimana basa Gael Bigirimana pardon ba Berayino nuko navuze akiri kare Mohamed Amissi Cedric Amissi bas sindayumva ndibaza sinzi Cedric Federic sindayumva South Africa waje narabumvise hari
wigeze kwikanya ngino za kana
inkino za kana zikurikiye en 2019 kwa rugambere kwa rugambere Burundi bikarifa muri kale
no mukinya yagushimishije mu gwiserukira gwina mu rugamba
kijya gihe navuze umuntu akinye neza sana nuvuga Gael Bigirimana kuko ntenge na hagati donc ukina hagati ivumye kuri umuntu akina hagati nawe ukarakunda kina nabona kina neza cyane nibyo
mubakinyi mu mugwi nsekuragi guhinamba mu rugamba wavuze yuko warawubonye ingene ukina abakinyi hano ukaba uri muri ukaba uri hano mu mugwi nsekuragi guhinamba mu rugamba indoto yawe ni yahe Galex
indoto ashifise nyinshi indoto dabone ku mujwera mu mujwera nkagerageza ngo mu grand jouer hanyuma ni naheza nkagerageza nkagaruka nga mu Burundi nkuba kama academy abana akra ama academy menshi kugira Burundi butere imbere ishaka ko investisa mahera mu ngamo Burundi
arabakinyi arabantu bamwe bari kumbure bavuga yuko abakinyi benshi babatize babadafisa amashuri ariko turabona yuko Alex uriga ukongera ugakina birakorohera
bon nkubu kundi mi academy programme baduha uri discipline no mama biroroshe kumini discipline nande je ishure nibinanira vera ariko utanga kuvuga ngo singi numupira nande cha nirobera
nuko nyene imana urusho waguha abandi bakinyi kumbure usanga barahivye amashuri kubera yuko bakunda umupira akavuga ati je nshaka fata ikintu kimwe gusa mfata umupira ngino umupira w'amaguru amashuri ndayahibe we ni imana uroba
je imana no baha no vuga ko umupira se incertain ariko ivyigwa vuga ngo ngamwe ngahano ukomereka ko yarafise ivyigwa byo nshobora kumusova damavi si shobora ngo rekashe umwanya wose ku mupira kaje nibagire ivyigwa none umuntu adafise ubwigwa muri iyi societe baragushira hanze nuko nyine donc ni kwiga no kina football nuko
urundi wabonye gute
urundi bararyoshe nese gye nabaye ngahanye gushika mu gute urundi bararyoshe namesha kwagaruka shakane niko nyine byari bigoye nyine economiquement ariko kubuhera abo ndinga
abavyeyi bawe bose bari no mu Burundi bavukiye hano mu Burundi cyane
umva so se wanje yavukiye nga mu Burundi ama wanje yari umunyarwandakazi hanyuma acaza na famiye baba mu Burundi donc je papa wanje na belle-mère wanje baba Cameroun hanyuma mu belle-mère wanje ni mu Belgique ava Belgique ni muzungu hai mama wanje abanga hanye mu bwiza
biravugwa yuko grand père wawe yigeze gutwara ishirahamwe gumupira wa maguru yo barinde wigeze kumubona
bamwita nukuri Pascal ego ngo yarabaye president wa federation of football y'u Burundi sindabizi cyane kuko ni ba papa aba ante batante nyine babimbigira ego ariko namubonye nkiri muto n'ifite mu 5 ans 6 ans amigiye cha 2007 2006 asharafanye donc c'est non son gagne comme vous dit ça nka bimenya exactement ko nubi byagenze kiyagiye cyo
none ko yatwaye ishirambi g'umupira w'amaguru muri iyo myaka na mwana wiwe yigeze gukwirikana cyangwa yigeze gukina umupira w'amaguru
umupira na
maguru abase wawe cyangwa abandi
umva se wanje aragerageje arakina umupira ariko sina bon yabonye katatalanye na fils ndavyibuka nkiri umwana yari afise yakora ibintu bya boxing aha sinzi ko yari president wa federation ya box mindazi ko yakora ibintu bya box sinzi ko muzi yitwa Nukuri Ober bamuta bamwita ngo Buddha
Buddha
bamwita ngo Buddha eh box nenda bisuka bikunda
eh nibihe bintu bikuru bikuru byakugyohe mu Burundi
bikuru bukuru bon je ndagohende ndakunda ku Burundi busa desho ukabana ama colline ama comment vuga ama agriculture nabantu bameze neza na muntu shako muntu nyina mubonanye aragotwengera ibintu bya bon eh bivan ufise indero nziza abarundi bakwereka indero nziza nuko nyene
twabonye twatubwiye yuko wayaze na wigeze Rigobert Song niyo yagufashe yagutwara muri academy wigeze kuyagana n'umukinyi rurangiranwa wo mugwa Cameroon Rigobert Song
umva Rigobert Song twavuganye cyane yaje arambaza ama question aho question nyene wo rimya kwa American namagara ego nyo nukina mvuga je nkina nyene kuri ishuri ashuvuga ngo sawa nzuvugana ngo na directeur wawe a partir yo directeur cyangwa numu commandi numu chauffeur w'ishure nuko bavuganye na papa ibintu birumvikana uko onye je bambiye ngo gufata ibintu gena South Africa we entraine hanyuma cyo gena South Africa kugira ama test nuko byagenze
ihe nizi hindoto za wifuza gukina mu mugu wa Iburaya
wiburaya nuvuga Barcelona ariko nyene bidashutse nuvuga nyene mu za Manchester United Real Madrid uvaje ndi mukinyi sinovuga ko nkunda ama club kuko je barakure kugira ukinye je nikundira umupira apana kuvuga ngo Barcelona ngo Real Madrid
umupira mwiza usuku
umupira sawa usuku wa vere eh
reka ndagushimire
merci beaucoup
era yuko ubundi munsi uzotumwa ko mu gwinse kuragi winama mu rugamba tuzokwigira kugira tukubaze ingene amakuru yari hanze mu gihugu cya Afrika
bad problem ndabira ndarindiri
reka rero ndabashimire mwese mwashobwe kudukwikana muri benshi ngira mwumvise bitari bike ivyo Alex yashobwe kuvuga urabona yuko afisi ndoto yo gukina umupira w'amaguru akanashikana n'igihugu cy'u Burundi kure kubera umupira w'amaguru kandi rero ndabashimire mwese mwashobwe kudukurikirana muri benshi ndese ngabonyeraho nakagi ko kubifuriza umunsi mwiza mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri Nduni TV hasta la vista.